Sauti ya muziki inakukaribisha Homabay ka oh, oh. Sauti ya gita inakukaribisha Homabay ka oh, oh. Sauti ya drum set inakukaribisha Homabay ka. Tingiza kichwa kidogo tu. Kidogo tu. Ha. Jehova achiel kende manyaka nene jiduto pako Jehova achiel kende manyaka nene Jehova achiel kende. Thank you. Manyaka nene jidu to luongo Jehova ai Jehova yesu yo 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 Jehova jire achiel kende yeye ni yule yule achiel kende jana leo na milele achiel kende. Tunamka asubuhi achiel kende, usiku manyaka chini achiel kende. Ayaye ah, ayaye Yesu ni yule yule jana leo na milele, ni yule yule jana leo na milele, ni yule yule jana leo na milele. Omio wangima wa mora mora, omio wangima wa mora mora. Dongi nyalo smile kidogo tu, hebu tabasamu kidogo tu. Muziki tamu 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 wewe, muziki kali 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 wewe. Hai, I say you don't wonder, maradira, wasiku malawa. I say you don't wonder, oh oh, maradira, wasiku malawa. Yo, kano yuda kendo, oh oh, wonder, wonder maradira. Wasiku manawa, oh. I say you don't wanna make longi ma, Yesu rotengo. I you don't wanna make longi ma, Yesu siyepna. I you don't wanna make longi ma, Yesu rotengo. Ana you don't wanna achel kende, ana you don't wanna make longi ma yo. Ana yuda lunda makalongi ma ya ye. Tabi se choramo micho gelwanda. Wabira luonge, wabira luonge, Yesu rate. Wabira choge, wabira chogo, Yesu rate. Wabira luonge, wabira luonge, Yesu rate go. Wabira choge, Yesu rate go. Wabira luonge, wabira luonge, Yesu ratego. Wabira choge, wabira choge, Yesu ratego. Wabira luonge, wabira luonge, Yesu ratego. Wabira choge, wabira choge, Yesu ratego. Wabira luonge, wabira luonge, Yesu ratego. Wabira choge, wabira choge, Yesu ratego. Wabira luonge, wabira luongo, Yesu ratego. Wabira choge, Yesu ratego. Wabira luongo, Yesu ratego. Wabira choge, Yesu ratego. Wabira luonge, wabira luongo, Yesu ratego. Aya ratego yo.
Wabira choge,
aya. Wabira choge, Yesu yo.
Wabira luonge.
Wabira luongo, Yesu.
Wabira choge,
yo yo.